Makasibone ke uba nakulena umthetho wentoni wexponder singakwazi ukucacisa kanje ngaloluleyo. So masithi ke sino log no base engu x ka a elingana no b. So lento ifana nqwa ke no nokutsho uba u-x to the power b olingana no-a. So iyavakala ke ngolu hlobo. So into endifuna uyenza ke ngokuba kwenzeka ntoni xa siphindaphinda le nto ngenye into, masithi mhlawumbi ngo-c. So sawuphindaphinda mabini amacala wethu equation ngo-c. So siphindaphinda ngo-c. So siphindaphinda ngo-c. So ngapha sizoba no-c lo esiphindaphinda ngaye aphindaphindane no-log back base x ka-a olingana so nangaba sibetha ngo-c. So izoba ngu-b mphindaphinde ngo-c. So iyavakala ke ukuzothi ga ngoku, kodwa endenzileyo ke ecaba inkulu. So sigqibothi ke uba le nto ifana nqwana le nto ingapha. So masike sonyuse elicala ngobani nge-power c. So siyonyusa ngo-c. So siyonyusa ngo-c elicala neli cala selonyusa ngo-c. So izawubani, izawuba ngu-x to the power b uze onyuswe ngo-c olingana no-a to the power c. Ngoba uzikhumbula ukuba sonyuse obabini amacala wethu nge-power engu-c. So sazi intoni ke, ngoba xa unyusa i-exponent uzowunyusa yonke loo nto ngenye i-exponent. Ithetha ukuthi kaloku loo nto sizothini, sizophindaphindana ii-exponent zethu. So loo nto izawusenza sifumane u-x to the power b c olingana no-a to the power c. So into esingayenza ke ngoku, so masithathe ii-logarithms zawomabini amacala wethu, okanye ke masiyibhale mhlambi ngohlobo lwe-logarithms. So siyamazi u-x to the power b c ulingana no-a to the power c. So le nto ifana nqwa ke nokuthi u-log base x of a to the power c. So logarithm ka base x to the power c ulingana no bc. Uyaqonda? So into esenzileyo sibhale le nto ngohlobo lantoni lwe-logarithms. So uzukhumbule ukuba lo bc ofana nqwa nalo ubc. So yonke le nto mele uba ifana nale i-expression okanye nalo uchazo. So sinawo ke omnye umthetho wantoni we-logarithms, apho khona ntoni inani phambi kwe-logarithm. So i-coefficient ke linani, so izawuba ngu-c phindaphinde ngo-log base x of a, loo nto elingana no-log base x of a to the power c. So ithetha ukuthi xa uthatha la coefficient uthini, usuke uyoyenza ntoni i-exponent yakho phaa kulaa nto. So ngomnye umthetho kaloku lona wentoni we-logarithms. So masike siphinde ke sizikhumbuze uba sazi ntoni nge-logarithm. So uba ndibhala ke u, mandike ndisebenzise ke enye into. So mandithi sinosika loko phindaphinda na log x of a olingana no log base x of a to the power c. So uyayazi ke ngoku le nto uba zitheni, ziyalingana. So enye into esigqibo ifunda yinto yoba u-log base x of a umdibanise no-log base x of b uyafana nobani, no-log base x of a umphindaphinde ngo-b. So manje ndikubuza umbuzo, kwenzeka ntoni xa kule ndawo ino-positive sign sifaka u-negative sign. So ungazicingela ke, okanye ke singayenza ngolu hlobo esenza ngalo ezi zinto. So uba besino-log base x of a ulingana no-l, ibe ngu-log base x of b alingana no-m, So sithini sithi u log base x of a umohlule ngopi ulingana no n. So singayibhala njani yonke lento ngohlobo nyo? So le singayibhala ngoba x to the power l ulingana no a. We can change imibala yethu. So this is no x to the power m ulingana no b. So lena into ifana nqwa nokuthi u x to the power n ulingana no a angaphezu ko b okanye over b. So into esinoyenza apha, enye indlela esinobhala ngayo u a over b kukuba sibhale u x to the l phezulu ohlulwe ngobani, ohlulwe ngo b. U b ungambhala ngolu hlobo, ungambhala ngoba ngu x to the power m. So siyazi ke uba kwimithetho yethu exponent uba le nto ungayibhala ngoba ku x to the power l x to the power negative m okanye ngu x to the power l minus m. So yazi uba x to the power n ulingana no x to the l minus m. So izinto ziyathini, ziyalingana. So ingakuphazamisi ke loo nto. So siyayazi ngokuba u-n ulingana no-l minus m. So ithetha ukuthini ke le nto? Ayikuthi so ungambhala njani u-n ngolunye uhlobo? Nantsi apha besiyibhalile. So u-n ungambhala njani ngolunye uhlobo? So uzikhumbula lokuba u-n ungambhala ngola hlobo. So uzaba ngulog base x of a over b ulingana no l. So l landi pa. So l ku log base x of a uzo ususe ubani u m ongu log base x ka b. So uzukhumbule kuba akho nithi okanye akho mfuneko yoba sithini siyiprove kuba kaloku iyazikhupha ngolo hlobo ilulo phaa. So ungakwazi ke ngokutsho ke ngokuba ulog base x of a over b ulingana no log base x of a minus log base x of b kwala hlobo endirhanqele ngalo phaa. So ngomnye ke umthetho lo, phinde ibonani.